Yoi, ki te wehe atua hone harawira i te ropu toranga pū Māori, ka whai rānei te māngai mo te Wairiki i aia. Koe rā te pātai i whiua ki ētahi o te rohe o te Wairiki mo te Ururoa Flevol.
Me noho tonu me aha rānei. Koe rā ko te pātai e rere ana mo tēnei o ngā mema o te toranga pū Māori.
Me noho pū mau tonu a te Ururoa ki te pāti Māori i te mea. E hara nā hone harawira nā te taituke rau rānei ai ai i whakanoho ki reira. Nā te wai ariki ai ai whakanoho ki reira. Ko te tikanga me hoki mai ai ki tana rohe pōti, mā rātau ai ai tohu tohu mea hāia.
Wōku nei whakaaro mōna, tuatahi, tautoko nā hau i taku whanaunga Te Ururoa, kai muri hoki a hau i a hone, kai te whakaaro au mō ana mahi pai. Ngā mahi paiku oti, he nui ngā pakanga, kua pakanga te pakanga.
Ko tana mahi tuatai kia ata whakarongo ki tōna rohe, ana mā tōna rohe ia e arahi ko tāku, e ki atu ki aia, me akiaki me tautoko ia ia hone ara i te pāti kia noho kotahi, kia noho hei whānau kotahi, hei, kia tāia tonu rātou te wero i ngā kaupapa.
We need them both, because they're awesome as leaders, but it's just they got to mind their tongues, no.
I whakapātu mātou ki a Te Ururoa i te ata nei, engari i tēnei wā, kei te tatari tonu mātou ki a rongo mai iaia, e ahana o nā ke whakaaro. Hoi anō i whakapā mai te tari o te tōranga pū Māori, mai te whanganui ātara. Hei tā rātou, e kore he kōrero mō tēnei take.
Hoki ngā mahara ki te wā, tātou katoa te ao Māori, i tai atu, i mui a te wharepāre matai e tātou mō te takutai mō ana te pire rā te take. I tūtahi ai tātou i reira.
Kā tika hoki, ko te kōrero whakamutunga, rā kei te rohe whānui o te Wairiki. Ko Henerangi Goodman, mō te karere.